muryango rero nibwo butuma muba kumubwira ngo nasubire kwiyumvira ko ashobora gutwara ibintu Uburundi butegereza kuba Uburundi bw'abarundi bwose.
Madamu Barankitse, uravuga Deveriani ndi kuri yo, ariko amakuru dufite aravuga yuko amazu yafashwe na leta. Hari umugambi waba ufite wo kugira ngo
subiye kubaramutsa no kubakaza mwese abanywanyi bacu mamariko marabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya mbyose tuba turiko turabashikiriza sabwe ikaze mu makuru agezweho ariko aravugwa cane igeriro gama igihugu c'u Burundi na makuru avurwa ku mbuga ngurukana bumenyi mu bimenyesha makuru bitandukanye amakuru tuba turiko turakura mu masoko yacu ndetse n'ibindi vyose biba biriko biravurwa irya nino na makuru agaruka ku bisata bitandukanye yoba muri politike agateka kazi na muntu umutekano ndetse no mu bindi bisata vyose vy'ubuzima bw'abanyagihugu muri kano kanya tugiye kugaruka ku makuru yihuta cane ariko aravurwa cane yo bumenyesha makuru bikorera ngaha mu Burundi ibikorera hanze y'igihugu ndetse nibihejeje gutangazwa na Margaret Barankitse yashinze ikigo Mezo Shalom akaba hejeje no gusohora itangazo yihuta inyuma yaho bitangajwe yuko inzu z'ikigo Mezo Shalom kuri ubu ziri mu minwe yishira hamwe rya Reveriano Ndikuriyo arongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD yumvise ko mu mfunyapfunyo ibyo Margaret Barankitse yatangarije abamenyesha makuru turaza kumukurikira ndetse nico asaba abarundi n'amakungu byo myariko nico yasavye Reveriano Ndikuriyo arongoye umugambwe uri ku butegetsi Reveriano Ndikuriyo arongoye umugambwe uri ku butegetsi yise NDD FDD n'andi makuru yose ari karagaruka ko cane turaza kugenda tuyagaruka ko ico tegerezwa gukora cyo nyene nuko baba barafyonze kuri Sabone kugira dushize ku inkuru urajuba mu bambere bashikirwa nazo imbere yuko rero tuyatangura mu idonido ngira mbazi ndaguhe ikaze we tugiye kwiyabana namwe ushobora kuba twiviriza uri ngaha mu Burundi canke se uri mu bihugu vy'ababanyi namwe muri jya nino mu bihugu bitandukanye vya Afrika ndabaramukije cane ndetse namwe muri jya nino mu bihugu vy'amakungu ya kurenda bahe ikaze muri ano makuru reka rero tuyatangure imyido nido turaza kumviriza Margaret Barankitse ivyo ahejeje gushikiriza inzu z'ikigo Shalom ziri mu minwe ya Pax Burundi yutwara CNDD FDD uyo nawe nta wundi ni Reveriano Ndikuriyo uhagarariye ishirahamwe Mezo Shalom Margaret Barankitse aravuga ko rero yatunguwe n'amakuru yemeza ko ikicaro kijyo shirahamwe cyari mu ntara ya Ruyigi cafashwe n'irindi shirahamwe yitwa Pax Burundi rirongowe n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ngaha mu Burundi Reveriano Ndikuriyo avugana n'abamenyesha makuru Margaret Barankitse akaba yamenyesheje ko yitwariye ubushikiranganji bw'ubutungane bwamufatiriye imitungo aho mu Ruyigi rero kurongo hakaba harashizwe ishure gigisha ugwaruka rufise impano zitandukanye akaba hari byinshi yamenyesheje ngira tubanze tumukurikire inyuma yo kumwumviriza turaza turabana andi makuru yose ariko aravurwa ijya nino
naciwe nabibonye mu makuru nta mwana kumbure yamhamagaye wa Mezo Shalom mu Ruyigi mugabo jewe sukuba ko nari ndavyiteze ijambo rikuru nashaka kuvuga niryo ngomba kubwira musazanje Reveriano Ndikuriyo kuko ndi mu Budagi uko ndavyiyumvamo nashaka ngo ndamubwire ko n'abandi Ubudagi bwa Hitler bwarahavuye hasubira Ubudagi uteri iteka abadagi bose ntibashobora gutwara ibintu by'abarundi ngo babyitirire ibintu batabiri yakuya mugabo ngomba ndamubwire musaza Reveriano ko bidashoboka kuko abantu baguma bacinyizwa baguma bafungwa baguma bahohoterwa ngo hanyuma urukundo ntirutsinde ntiyitifite urukundo iryo jambo rero nibwo butuma muba kumubwira ngo nasubire kwiyumvira ko ashobora gutwara gutwara ibintu uburundi gutegereza kuba uburundi bw'abarundi bose.
Madamu Barankitse, uravuga Deveriani ndi kuriyo, ariko amakuru dufite aravuga yuko amazu yafashwe na leta. Hari umugambi waba ufite wo kugira ngo witwarire urege leta ko yagufatiye ibintu?
Nitwaye kuva kera kuko ibyo bintu ngoma kuvuga ko babitwaye ata n'umwe gushikaho babigurisha icyamunara. Kuko byari biteye n'ubwoba haraciye imyaka ibiri ye bagashora ambulance icyamunara, bagashora intebe z'abajya abantu bamugaye icyo bita shirant, bagashora amamatera y'ibitaro, bagasambura aho naho mba ngira barikiranye ibintu. Hariho mbaraga icyo barangije, hariho na maison shalom, ibintu bibiri bitandukanye. Iyo mbaraga icyo barangije agize amakosa kuba kanshi biri rubanza ko ntashoboye kwifugura icyo babuze icyo miriya na leta yaratoye ibintu by'abantu idatanguye gutohoza ngo hanyuma iducire urubanza. Iyo leta rero izo bari leta y'intwaro y'agaciro na kandi bitewe bitemuke abantu ntibizobandanya gutya.
Mukanyi wavugaga yuko uhitamo gutandukanya Barankitse na Maison Shalom. Ntegura ikindi kiganiro nakoze ubushakashatsi kugira ngo menye uko ibintu bihagaze. Menya yuko amazu ya Maison Shalom abayakoreramo bafitanye amasezerano na leta binyuze muri minisiteri mu bushikiranganji y'ubutabera y'ubutungane. Urabivugaho iki?
Niko cyo kuko umwaka duhunga hanyuma jewe nagiye nka maraga itabarangiye sinagiye nta asezavuga ngo iki nka Maison Shalom itariki zibiri zo kw'icumi na rimwe leta y'u Burundi itanga itegeko ivuga ko bafashe ibintu bya Maison Shalom bafata amafaranga ya Maison donc amakonte yose barayabloka bavuga jedi nkuko kirani barayahagarika ngo kuko babonye ko ayo mafaranga atakoze yagenewe basaba icyo bita historique muri banki bavuga ngo ngagura ngo bigwanishe ubu barabuze icyo bagiriza Maison Shalom.
Tugarutse cyane ku birebana no mu Ruyigi n'umutungo wa Maison Shalom uri mu Ruyigi, niyo nkuru dukoraho uyu munsi. Kuva muri 2015 kugeza ubu birumvikana yuko hatakoraga ko nta muntu waruhari. Nakubwiraga ko ntegura kino kiganiro nabanje kujya gushaka kugira ngo menye amakuru y'ukuntu hakoreshwa n'uhakorera. Nabonye yuko hakorerwa na Fondation Pax Burundi, bavuga ko ifasha urubyiruko rufite impano. Kandi mu masezerano bagiranye na leta na Minisiteri y'Ubutabera, ubushikiranganje bw'ubutungane nk'uko bivuga mu Burundi, iyo Fondation Pax Burundi ikaba yishyura miliyoni 3 ku kwezi ikaziha leta y'u Burundi. Ayo mafaranga sinzi nimba yabikirwa Maison Shalom, sinzi icyakoreshwa, ariko ayo mafaranga akodeshwa ahantu ha Maison Shalom. Uwo reveriyendi kuri wavugaga amafaranga yishyurwa ahabwa leta kuba hakoreshwa hagafasha abana b'abarundi bafite impano, wowe ubyakira ute?
Ukoreshwa ibintu byiza jewe n'ubyangiriye murabyumva mugabo uburyo bwo gufata ibintu by'umuntu gishyira hamwe atacu bayagiriza kabara karengane nushobora kubaka ibintu byiza naho wuba witopatse muhoni urejeje guhohotera ibindi shyirahamwe ica mega bazizijiki ishyirahamwe mezo shalom.
Madame Maggie Babanyitse ndagushimiye cyane kubw'akakanya uhaye ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane mushinga nta
makuru avugwa muri politiki gusangira ubutegetsi n'abo mutavuga rumwe kubahiriza gateka kazi na muntu ukungana imbere y'amategeko atankunzi ivyo ni bimwe mu bikuru bikuru biranga intwaro rusangi. Kuri uno munsi mpuzamakungu wahariwe intwaro rusangi mu ishyirahamwe rikangurira Abarundi guhindura ingendo kugira ngo bashike ku iterambere rirama, bamenyesha ko impingi ikiri ndende mu Burundi kugira ngo demokarasi ishinge imizi. Ku bwa Faustino Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme ngo birababaje kubona hari akagwi k'abantu bari kurushi bapfukamye mu nda igihugu mu kugisahura no gukoresha igikenye mu gutoteza abandi. Faustino Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme.
Turitwa mu demokarasi amatora twese tukagenda neza mu muco ntagira uhezwa, ariko igihambaye ni ingendo abategetsi baza kugira inyuma y'amatora n'igihe babashikiriye ayo mabanga. Ku bwacu rero tubona yuko demokarasi itandukanye no kwigungira ko abashyira ku butegetsi bato batewe n'amatora bakigungira ko kunyuza amatungo y'igihugu, ugasanga batwa batunga umurenge banyuza amatungo y'igihugu ngo niyo demokarasi, kurenga amategeko y'igihugu bishimikije amabanga bafise cyangwa guhonyora ku bandi bantu bato bato. Ikindi kuranga demokrasi ni itandukana ry'ubutegetsi, ubutegetsi cyo bita ubutegetsi bwa leta executive, ubutegetsi bw'ubutungane, ubutegetsi bw'inama nshingamateka. Ivyo ni ubutegetsi butegetsa gutandukana kugira ntihagire ubahirije amategeko cyo bita itadodua, waba kuva ku mukuru w'igihugu umushikiranganji, ku musirikare, umupolisi, umujenerale, utegetsa kugendera ku mategeko kandi uyarenze ubutungane bukaguhana. Ubutungane bugakingira bose niyo bita itadodua, ubutungane bukingira bose kandi kubahiriza agateka k'abantu. Umuntu wari wese muri demokarasi afite agaciro, nakwiye kwicwa cyangwa kugira ngo bigende gutya atamutohoza atari. Umuntu wese arafite agaciro. Ibijyanye no kungana imbere y'amategeko, abanyagihugu bose ntagire abafatwa gusumbuka, ugasanga bamwe barakundwa akaje na leta abandi basubijwe inyuma, hari imigambwe kubera amoko, kubera intara, ikiyo nta demokarasi ibirimo. Ibyo byose biza gutandukana, hanyuma ibitsinzi ibindi bikajyaho ku buryo hategereza kuba ubutegetsi n'abatavuga rumwe bose barafite amategeko ategereza kububahiriza. Hanyuma ku gice bitaduhadura ruvandikazi, abanyagihugu barenganijwe mu bisata kanaka barafise uburenganzira bwo kuruvana, kuvuga kurenganurwa, baciye mu masendika, baciye mu byo basaba barenganijwe, kuko hari ingendo y'abategetsi womenga umuntu ariko arasaba icyo arenganije ko acafata kwari kugumuka. Ruvandikazi muri demokarasi ni ikintu gikomeye. Ikindi ni ugusangira iby'igihugu mere parso de ruvini ntagire hamwe usanga akagwi kamwe kagenda gutunga abandi mengo ari mu bukene n'ubudasanzwe. Twa dusabye leta nubwo inkingi ikiri ndende mugabo akagumye bagumako, turayuko igihugu cy'u Burundi iyo demokarasi twame twipfuza abanyagihugu boyumva koko.
Tukiri ngaho nyene ku bijyanye n'umunsi wahariwe intwaro rusangi, iterabwoba, ukwigungira ko n'ubukene biri mu ntambamye za demokarasi mu Burundi, ibyo bivugwa n'uwahoze ari cyegera cy'umukuru w'igihugu Frederic bavuga inyumvira ahamenyesha ko abarongoye igihugu muri kino gihe ata demokarasi bashaka. Frederic bavuga inyumvira yahoze ari cyegera cy'umukuru w'igihugu.
Ibiranga demokarasi biriho kujya nyene umuntu asiga karangi inyuma mugabo ariko ni mu ntimbatima bisa n'ibiza biravamwo, kubera ko abatwara nta demokarasi bashaka. Intambamyi z'iyo demokarasi dusanga mu gihugu cy'u Burundi ni politike y'iterabwoba, aho mu gihugu udashobora kuvuga ibyo ushaka, udashobora kuja iyo ushaka kubera kutazi ingene biza kugenda mu mayira. Urumva ariho uyu munsi ibintu byo kunyuruza abantu byeze, ntubuzi uza kunyuruza, ntubuzi uri gukurikirana uwo ari we. Urumva muri icyo gihe iyo hamaze kuzamo ubwoba, abantu bagatekwa n'ubwoba, badashobora kuvuga ibyo bipfuza ku mutima, badashobora kuvuga mu makoraniro ibyo biyumvira, urumva bica bigorana. Hagacaba rero na politike y'inda yo kwikunda, aho abategeka aho gutegera ko baje gufasha abandi ahubwo bakorera inda zabo bakorera ababo hakaba zangorane z'imigambwe imugambo ushaka kumira yindi ma religion hakaba ingorane z'ubudumbidumbi bwinshi ugasanga rero ibyo ni byica demokrasi ibyo byose yakacabizana ingorane zo gukenesha abantu ibivukamwo nuko abantu bace bagenda gusaba iyo biri basigara biyumvira gusa ibyo batunga ku munsi ku munsi ntibasore no kwiyumvira ingorane bafise zingene batwawe ugasanga rero baburiza kurondera ibyo burara bafunguye babirondera kwande kwa wundi ayibivye ugasanga rero ningorande abantu bayisubire kuba abaja
ariko rero Frederico bavuga inyumvira amenyesha ko icizere kihari
icyizere nabonye umunyagihugu mumenyeranye arakubwira ati ibi byose uvuga turabyumva turabishigikira ariko turarindiriye yuko hazoza igihe ibintu bigahinduka kandi ntibabesha nikimenyamenya nuko mu matora yaherutse mu byukora abanyagihugu batatu ese NDDFDD kandi bari bafise ibintu byose kugira ngo babatore gukandamiza amafaranga ibiki ariko baravuze batishira ibyo hambavu uyu munsi batwaye ku nguvu ariko babazi ko batabatoye ibyo nibyo nita ni ivyizigiro byerekana yuko abanyagihugu burya bitewe bitebuke ibintu bizohinduka kandi bo biteguriye ingene ibintu bihinduka mu buzima bwabo bwa misi yose
amajwi y'umunye politike Federico bavuga inyumvira akaba yatororokanijwe na mugenzi wacu Emile Nibasumba amakuru ya politike arabandanya mu byukuri mu Burundi nta demokarasi hari namba umuntu afatiye kubiranga intwaro rusangi nyakuri bishikirizwa no muhari impuzamakungu w'ugwaruka rw'abarundi mijebe mu mfunyapfunyo Kahene Keri Inarukundo arongoye umuhari mijebe avuga ko icambere kiranga intwaro ya demokarasi ari uko abanyagihugu barongorwa nabo bitoreye atabusoma bubaye mu matora kurikira Kahene Keri Inarukundo arongoye umuhari impuzamakungu w'ugwaruka rw'abarundi mijebe be mumfunyapfunyo
none koko turavye mu Burundi niko bimeze nta na gato ahubwo nibihushane gusa biracuritse kuko sinibaza ko abarundi no munsi ari bo bahisemmo ubugi gihugu bitwawemo eka mbere nabagize yo leta canke iyo ntwaro ntabwo batowe n'abarundi kandi ari byo bama bihaya ko batowe n'abanyagihugu ko ari byo bisigura demokrasi mu ncamake rero mu Burundi nta ntwaro ya demokrasi harangwa na gato kuko bwa mbereho nico twoshingira ko twese twemeranya n'amatora yaribwe no kuvuga abari bakwiye gukorera abarundi n'uburundi sibo bahari kandi impamvu abo bahari bahishije ku nguvu ni ku nyungu zabo zo guhunga intahe kuma bibagiye barakorera abarundi no kubandanya rero basahura igihugu gusa urumva ntiwo kwiwe umuntu wongera umutoteza hama ngo guhindukire ububahirize ibyo yipfuza birumvikana cyane rero kugira mu Burundi harangwe demokrasi nuko abarundi ubwabo boshiramwe ishaka ryo kumenya uburenganzira bwabo bakanamenya ico demokrasi sigura igihugu nticibwe Burundi naho ikibi cigeze gitsinda neza tugumana kwizera hamwe n'ibikorwa ntibizoteba ibintu bizohinduka
Kahene Keri Inarukundo arangoye umuhari impuzamakungu w'ugwaruka rw'abarundi mijebe mu mfunyapfunyo mukanya amakuru twabateguriye arabandanya
erupeya
mu gisata cy'amagara y'abantu nta bantu bemerewe gukora amakoraniro batambaye agapfukamunwa umuntu mbere yo kwikingira umugira wa COVID-19 mu gisagara cya Bujumbura umuntu wese azofatwa atakambaye azotangishwa ihadabu y'ibihumbi jana ibyo byaraye bishikirijwe na Jimmy Hatungimana arongoye igisagara cya Bujumbura hari mu nama yo kuri uyu wa kabiri yagiranye na ba mustanteri b'amakomine kurikira umukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana
twarinzwe cyakiza COVID-19 kwinjiranywe na COVID-19 gira nta muntu n'umwe mu muryango wiwe atarumva ko yafashwe n'ikiza COVID-19 atariho ni imana mugabo ariho naho reka twipanga ikiza COVID-19 kiriho kandi kiriko kiraduga ku rugero rudasanzwe urabona kubona twakoraniye hano mbona abantu batatu bambaye agapfukamunwa bararenga aho ni byiza ariko mumenye amakoraniro nk'aya mwebwe mu jeje intwaro mumenye yuko muzoza muragenzura mugenzura neza abantu bambaye agapfukamunwa mu assembly manini nk'aya murabe ko abantu bakaraje kenshi murabe ko abantu batari ko barayambirana aho muzosanga niko ndaza aho muzosanga ivyo bintu bidakogwa kuko amande n'ibihumbi ijana amande n'ibihumbi ijana kuko aho twavugiye ni kera twebwe tukeneye societe dukeneye communauté itagira mu ndwara mwe nuko mutegana mu bitaro za muratembera mugenda hijya na hino ndaziko muzoheza mwacha mubona yuko kwambara agafukamunwa bikenewe cyane gose rero ahantu hazoba hari rassemblement y'abantu benshi uko muzobanza mwebe mujeje intwaro mu zone no mu quartier mubamenyeshe uko bategerezwa kwambara agafukamunwa
uyo arongoye igisagara cha Bujumbura yanamenyesheje ko mu ngo zose hategereza gushigwaho amazi yo gukaraba cyo kimwe no kubituro by'amabisi akamenyesha ko naho nyene utazokaraba azotangishwa ihadabu y'ibihumbi jana dusubira twumvirize Jimmy Hatungimana numukuru w'igisagara cha Bujumbura
kandi mwongere mu kontrole mu mamenage naho nyene ko imbere y'amabutike